don't stop. Hit the flow, make it drop. Rock the boat, 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 rock the boat. It go left, right, left, right, come on, left, right, 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 left